Sanibonani bakwethu, uKing Nuba lo odume ngokuba personal. Niyakhumbula nithi ngipersonal bakwethu, nithi amaComment angingawaphenduli personal. Ngakhetha ukuthi angisawaphenduli. Kunjani ke manje? Angithi sekupersonal kakhulu mase ngingasaphendula umuntu kuvele ngibuke ngidlule kanjalo. Kupersonal. Bakwethu kwisigwebo sami ke sanamhlanje nginike sona, ngiyasikhathi. Niyazo. Ngiyawaphendula amaComment, umuntu uzophenduleka ngale ndlela akhomente ngayo, niyazo. Kunjalo. Okunye ke bakwethu, ingoma yami iDanon yenza kahle, yenza kakhulu. Indala-ke iDanon bakwethu, sayenza sasebusika, niyawubona u-music video u-August lapha. Kakusebusika, ayivelanga after uDinasoul, siyithatha into zabantwana, ningacabangi ukuthi njengoba cisha kwefana Danon, Dinasoul iyathathwa lapha. IDanon umdala, uma ubheka i-music video, wawenziwa ngesikhathi sasebusika, iyagcinwa-ke njengoba ngiyi-professional artist, ngiyakwazi ukugcina umsebenzi, ngingakwazi ukwenza umsebenzi kulo nyaka futhi ngiwukhipha next year. Akusho ukuthi-ke bakwethu-ke iDanon yafika nami ezweni. Angithathi into yamuntu, mina ngiyayiqalela into yami ngesihle ezweni. Bakwethu ngiyabonga kakhulu, kodwa sazoqhubeka iphendulane njalo kumakhomenti. Ngiyasivala isigwebo ezweni.